Bayethe unaphakathi ngosi Ndlovukazi ayasikisa emagabazi enkundleni asagoqota umsebenti wetimbali lebethi buthene ngawo emalanga lasihlanu lendlulile kusukela nathbalisa tiphuma tigeka tibuya teuthula umhlanga namhla setiyawephetha umsebenti inkosatana itshela umhlabi ithi yona seyikhulile iyatibongelela iyagiya ihlangabetwe ngemakhosatana lamanye umsebenti sesiyawugocota nebekunene selishonile ilanga inkosatana beyigiya